先生は文部全部
Dinamo capitaine Liadolis. Ah, ngagashimwe kumilioni zitano na boss wa Sinapi na Kigigi. Yitwa Esawa Vizigiro.
Chanagose, how do you come up with the name?
Liz.
Kujanduala.
Liz.
Oui.
wabanye umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi ko ari nga Jerome Nyenzi
cyane rwose ntari
ubonye ni hari Jerome
ntari cyane rwose indiri mu wumvise muzomenye ko Fondation Pax yashitse dushimiye cyane rwose Eco Security ugwaruka rwarateguwe na Fondation Pax mukeneye abasekirite bizewe ni muri Eco Security safi sana tariki 14 ni ikigoma aniversari y'imyaka 20 na Ujirani Mwema hamwe na Fondation Pax kuri Lake Tanganyika Stadium
Gatuzo, Coach Gede, Manuogo Rudolf, Carlos, Zisavira, Muganga Remesha, Amena Regis, Coach.
Regis, Coach. In a mesa, in the finale, Ambere, Yirikitwariki Kome,
in the finale, Ambere,
Tozo and Keza.
Ego.
Capitan Akire, Ivasha, Dimilio Chumi.
Dimilio Chumi.
Mukomera mashi Fondation Pax ya haya gashira mukini
Amashi meshi cyane gose Sans ta DJ Amashi cyane gose
Ni kombe Chiri gano
Igikombe kigomba gitangwe
Igikombe cyiganwa Igikombe cha kubeho igira umunani
Egi fonte simili ogni chumi
Ambassador GP alla Yomo Shkiranganji Ognere in mica la fanega ma tagli di come Kuri Remesha
Remesha
Gatatu
Ale le champion
Ale le champion Ale 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 le champion Ale le champion Ale le champion
Ambassi Messi
Ale 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 le champion Ale le champion Ale le champion Ale 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 le champion Ale le champion, ale le champion, ale le
Nihari,
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 Nihari,